some honey from the bee.
Yeah.
Mix it up with TNT.
But that's explosive.
I know, but that's magnolia. Clarabelle.
Boy, she's delicious.
I'm gonna season her with Lillian Gish.
And what have you got?
What will you have?
We'll have magnolia.
Listen, pal, I can't describe that gal.
Come on, keep on trying.
When I'm done, it's 20-1.
No, Bing, we won't say you're lying. We'll let you have Cleopatra
and Camille.
I need some more.
What?
Sex appeal.
Mix a lot.
What have you got?
Magnolia.
Boom, 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 boom.
Take some fragrance from the rose. Dress it up in flapper's clothes.
What have you got?
We've got magnolia. Pretty teeth, as white as pearls. Golden curls, da 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 da